Neke atu I te kotahirau, 20 miriona tāra e tukuna atu ana e te kāwanatanga ki te rāngai toi Rehia, he rāngai kuararu nui I te uunga mai anō o te rama whero ki runga I te motu whānui. 20 miriona tāra, ka haere ki te tautoko I te hunga, kua whakarite konohete, whakāturanga aha rānei I mua I te marama o kohitātea a te rātau. Engari, nā te rama wherotanga, te rāpea ka mate ki te whakakore. Hioi tērā tētahi kai waiata e pātai ana kia marama ake ngā kōrero mō ngā toi, kāore e taka ana ki raro I ngā whakaritenga mō tēnei pūtea, pēnei I ngā toi kapahaka.
I ngā tau kua hipa, kua whakakorengia te kapahaka, no reira pea me tuku he moni ki ngā mahi kapahaka, kia tā tonu te mahi I ngā mahi kapahaka, I raro I ngā raru raru o tēnei mate eruta.
I don't think we could hand on heart say that it covers everyone. However, I would encourage them to check the criteria and to see whether or not it does work for them. There are some tweaks that we're making to the criteria in different places.
E rima mano tāra te pūtea kotahi ka haere ki ngā mātanga toi Rehia e mahi ana mā rātau anō. Hei whakakapi ake I te pūtea ka memeha I o rātau pūkoro I te whakakoretanga o etahi o rātau mahi.